vhunzhi ha dzi nyimbo dzine ra dzi thetshelesa dzi si na mudzimu nga ngomu, they were in a spirit behind that can take your attention. That's why vhathu vhanzhi vha tshi feel vha sad vha tshi play ungodly song, uri vha ḓi pfhe vha better. So itani zwithu zwine na musi ni tshi ya heaven ni ḓo kona u zwi ita, na sa enjoy nyimbo dza mudzimu ni kha ḓivha fhano kha earth, ni ḓo takala dzifhio musi ni tshi ya heaven. Hosea 4:6, vhathu vhanga vha ḓo lovha nga u shaya ndivho.